Nabantu be Home Affairs. Umuntu ongenazo impepha zokuba sekhaya lapha, angabi sekhaya lapha.